mwari mwinjiye mu ishuri aravuga ngo ibicucu byose nibihaguruke bihagarare, habura n'umwe uhaguruka. Hashize umwanya muto Toto arahaguruka, mwarimu aramubaza ati ni wowe gicucu wenyine? Toto arasubiza ati oya mwari, nanze kuba igicucu wenyine, mpitamo kugufasha guhagarara.